yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko awihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze murye mwese iki giti koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa
Thank you.